Adema, Omundina Gente, Unuga say, Gemekamna, I go see you niha, no totoa. Iha kana, or fuelless generator. No fuel, no diesel. All one man, you okay, only must stay at Terroria. Lepuya, him to negotiate a keyho, a pay on a battery, a pay on a until she construct wire. Now, him to leave who's a bush go digging wood, the generator no way. No fuel, no diesel. Kam da kwa na nsukwu ya ihe apụ adị ka nwere ebe ahụrụ ọ na asụ nwere sound ị na-anụ nwere sound ị na-anụ nwere sound ị na-anụ fuelless generator dieselless generator ihe ndị egosi gị ebe niile nwoke ị mara na onwe ha ebe esi kwega ihe ma ọ nwee ebe esi kwụfụ ihe ihe ewu otu ọ dị nwalesienu fan ị hụ na fan ọ na-ebu ị hụ na television ị hụ na television. I hear the also here walk. She train at this fuelless generator. Here you just go here. No get role. When the youth, God banye ni he basaranka. Ni he na actually kushiri the youth. The youth turi aha. The youth turi aha. Ekushiri kushiri the youth turi aha. Give me hand odri generator. No noise in the yard. Give odri generator. I can be ritual for. But can I gana arroya na arroya many people. Iga ha ima ego li na emefu igba fuel no ima ego li na emefu igba general igba diesel mana obro na nde youth Imo state mutajie otu e sharo ya nke oma ngwalekwe lekwe fuelless onwe ba na bi fuel onwe bi onwe ba na bi fuel just very simple technology very simple technology very simple technology awi ho onye ruru ya onwa fi Imo state o choro ime ka ndi Imo niile ndị Imo niile yes ndị Imo niile nwike mụta ọkachasị ndị youth mụta otu esi eme gịnị otu esi arụ ihe for the first time in Africa for the first time in the world nwa afọ Imo state ụlọ ọrụ Standard Energy and Fabrication Limited Standard Energy and Fabrication Limited ọha rụrụ ihe ọha rụrụ ya no fuel no diesel no fuel no diesel. Lekwe obu fan obu ke television all the in various capacities and categories oburu ni chokwara nke ga ebu company ha na area gi chok nke ga ebu big equipment ha na area I chok nke ga ebu what two rooms three rooms ha na area even nde ni na use ge solar obu for the solar na fail gi solar will fail you man ehona ke no noise no noise mada ga da man e no na yard mada ga da man e no no lo just give me loan, we give pee. Yeah, na suruje. You know, so now I say, Garan. When you say, Nano, fuelless generator. Fuelless generator. One night you work in with standard. Di fuelless generator kuchie ni ka ndi man hold on ade e kuchiele ya be hona ya e kuchiele e kuchiele ya correct 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 akuna hona ya fuelless generator. Fuelless generator. One female state, Roria. And I chose in the youth tag at Kushiri. And I chose in the youth tag at Kushiri. I have weekend motel, Ukoma. Le pe TV, TV in Mwako. Le pe fan, fan in Mwako. I took it to my house, a tip in your house on my phone, man. Bobo Tibo, a teacher. Fuelless generator. 190 woke, only Loro, Standard Energy and Fabrication Limited, Roria. Unwa Oya, but WhatsApp, Oya, 0908 596 8814.